New Light TV.
Turaza kumusengera ariko reka dusenge mufunga amaso dusenge
Data wera ndagukengurukiye kwadishikanye ngaho kaduhuza n'abavukanye ikundiro data wera ndaguhate ndaguhamagaye ufunga ububare utuma baza baburewe amahoteli bazabariramwo uyugari abasambanyi babivemo abasakesana mu izina rya Yesu abarazi turasangaguye mu izina tubisanze twizeye mu izina rya Mugera. Amen. Yes, ashimwe.
Amen.
Rero nariko ndavuga ko ngiye gusoma mu Bafilipi kigabane cya gatatu akarongo k'imirongo
mukete cyane kiwa Bafilipi mu Bafilipi cyose cyane kiwa Bafilipi gatatu
gushika ku karongo ka kabiri. Ati ubwanyuma rero bene wacu mubandanye kunezerwa mubandanye kunezerwa na Kristo kubandikira bya bindi nyene jewe nta ngorane binteye ahubwo ni n'uburinzi kuri mwebwe kubandikira vya bindi jewe nta ngorane bintege ahubwo n'ubunizi kuri mwebwe mwiyubare namwe abakora ibibi mwiyubare barya bakebakura umubiri yose ashimwe. Kasubira mu ijambo ry'Imana kugira ngo icinyure. Yesu ashimwe. Aratubwiye ati mwiyubare zambwa.
Wewe kutubwira ngo zambwa. Izombwa ni twebwe, izombwa ni bantu.
Oya, izimbwa bashatse kuvuga ni maraya z'uyu munsi. N'abasoma b'uyu munsi, ni mbaragwa z'uyu munsi, ni ba bakinzi wa mawumva bavuga. Yesu ashimwe cyane. Hari uwundi afise ikibazo? Cyane afise
ikibazo.
Abanza n'ukuri.
Nega pasta kwa tubwiye ngo twiringa bike bagore imibiri gato tubona umubiri wawe uje kubiguma wako kabirinze.
Eh batubwiye ati no kwandikirwa ubu butumwa nivyo vyiza cyane. Reka dushime Imana data wera turagushimiye uduhaye ijambo ry'Imana turagukengurukiye udufashe tuze kuyaga duhutsa mukanama tugiye kugira ngo kubaka neza urushengero rwacu. Amen.
Nkuko tugomba kugira urushengero rwiza, urushengero rwizewe rw'abana b'Imana uko umutukanya tayikora sivuga ati kwanze dusige kamera mere kacu inyuma nagomba tuvugane nimba harimo mwabasambanye muri twebwe gusambana tugati ama tujye mu rushengero dukorera Imana gutyo baravuga ati abantu bazaturabira kuvyo twamwe
mara ya jewe turamaze kuryama uvuga ndabunda bamwiki jewe ubona maze kuryamana n'abagabo bangaha nugo rushengero rwa ndabuhetse
nuko shona kundondera kwa uno munsi bo imara imara ya umbo narabaga banga hanje kare bacuguye je rusiguru labatewe nuko shona kundondera.
Oh no,
ngane mihangane imwe mu mibi n'umu mbizama kandi bikuba ariko binagenda nibaza ko tuvihangana kuko yaravuze ati isi ni yaba musobeye ko nanjye yabaje kugira nte kunyanka rero nariko ndavuga ati kugira tukorane neza kanye rimwe mvuze ati umusambanyi abihebeke hari urani nabyo nyeko nari nzi ko hano hari abasambanyi si nkuko nari kuvuga imboregwa
kuboregwa inzoga tuzi haleluya
ibyo b'inzoga abantu b'Imana nimba muri twe bya hari umuntu nka w'inzoga agenda babano
musome iki gitabo bibiliya mureke guhora musoma ugwagwa musoma ibiyeri usoma kanyanga.
Oh no,
itonge wiko itabi bana b'Imana urumogi
niko buvuka kiya
nakwihanganiye kuva kenshi wavuze ibyuzaga na Afurika ungarukanye mu itabi nabyo ubu waravye neza ubona ko umuntu ari ngaha bose ari jewe mu itabi jenyine cyangwa ari jewe mu nzoga jenyine niyo barinze bakuvako
pana n'inzoga zawe
ndofini sashi.
Yes, ashimwe.
Muri hanga
imana baravuze ati mu gihe cyiheze kasaza abantu bazosubira ijambo imana ibaduve gushika imana izoraka akubitwa ni iki uko niko na Yesu bamubwiza Yesu ashimye ariko ntacyo niba twizeye
turaza kumvikana kandi urushengero rwawe rukora neza nimuke ikibazo
Murize imana ko tugiye gushinga urushengero rugakome tukagubaka ku rutare nka kome Petero yabigize
yego nakare jambo y'imana rivuga ngo aho babiri batatu bakoraniye ngo nzoba ndi kumwe nabo n'ukuvuga ko turi batatu tujye tubate kumanira hagati ya
amen
abazoba bizeye bazoza
yego ndumva
no waniwe babagijya tiroti yabagije imana ati none nkasanga muri Sodoma na Gomora hasigaye umuntu yemera imana umwe urakiza Sodoma haravuga ati kuko uyu muntu umwe azokiza rero ko bwa twebwe dusigaye tugiye gukira urushengero rwacu ngira kuba cyane Yesu
amena
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 bantu b'imana ubu hazoza abandi mu rushengero hazoza abatandukanye urabona ubu dusigaye tubatatu n'abandi bagiye ndanze bazogaruka mwemu w'imana azobatsa azobatsira n'undi mwana azokura kure azimushe ariko rero turabe tuze twirinde inyo shambi twirinde imwe mu mbi urusaku urusaku tuze tukwambi haba nzaumva baza urusaku mu rushengero bantu b'Imana abo bantu mugumbize muze mugwamire ko
Yesu ashimwe
amen
muremeye yuko tuzokwirukana urusaku
ariko pasta wewe hari umuntu akurusha urusaku
ukikamo
isirare wawirigwa ufata makete yabandi usoma uri kura dusome
kwa jina la Yesu
nta muntu arandumikana ikete ngo ndagisome ntagishika n'umuntu
kandi ubabandika kuri WhatsApp nta muntu acari ikete umuntu w'Imana igo ni dayimo
kintu kimoge n'inzonga nitayi ndumva ko ari ubututu bwawe uravuga ubu rero umbwiye ngo kwicisha bukwica genda kwica umubanyi wanje ahantu umora adahura gacanwa umuntu umora nyoterwa kandi amazi nabuze amazi mu nzu ngende kumwinje mana yanjye noneho muri pastor uri kingi guca pastor kuko imana uyu munsi umbwiye ngo ngende kwica umubanyi ejo tuzomubwira byo kwica mama
Ariko, ariko, ariko. Ukunika abakozi b'Imana bahura n'ibibazo fri. Ukunika abakozi b'Imana bahura n'ibibazo.
Bari kubigoye. Yesu. Wari hangana.
New Light TV.